jump.
Peke yako, embulala kwanza lala, uiboreshe afya yako.